Hariko umunsi w'Imana igerekerezo rya 10 kigaramu uyu mwaka igihe abanywanyi batatu b'umugambo CNR muri komine Rugombo bafatwa. Abo nabo ni Christophe Banyihibusa atwara umugambo ku rwego rwa komine Rugombo, umupfasoni Sandrine Shimirimana atwara umuhari w'abakenyezi ba CNR ku mutumba Marambo ya mbere muri iyo komine nyene. Uwa gatatu ni umusore azwi ku izina rya Jean Claude, mu gihe bariko barakora ibikorwa by'isuku ku ngoro yabo nk'uko bivugwa n'abanyamuryango. Haje uyundi muhumure yariko arirenganira ariko aramenya umwe muri bo, maze aja gutera inkuru nabo gushika barataha. Umwe wese rero kuri uyu munsi nyene yagiye abona abapolisi badodora, baca bamutwara daridari, bagiritswa kuba biriwe mu nama y'abahonyanza amabwirizwa y'umushikiranganji w'intwara yo hagati mu gihugu, yahagaritse ibikorwa by'umugambwe CNR ku butaka bw'igihugu. Mu mugambwe CNR bamirira kuri ivyo birego, bavuga ko iryo hagarikwa ari agatotezo. Muri kino gihe rero muri uyo mugambwe bariko bavuga ko abo bantu bamaze iminsi 16 yose bafunzwe kubera buramatari w'intara yavyivanzemwo akanka ko barekugwa. Uruganda rwa LPA ntiturashobora kuronka yaba Jean Paul Nsabimana umushikiriza manza mu ntara ya Cibitoke co kimwe na buramatari Karime Bizoza.